Sit down. sitenda bulungi gwennina. Mbeera mulyaza, manyi we sitenda bulungi gwennina.